ಹಾಗೆ ಇದೊಂದು ಮೋಟಿವ್ ಇತ್ತು ಬದಲಾಗಿ
ಬದಲಾಗಿ
ಮುಟ್ಟು ಮುಷಾನೆ avant de jouer avec
mes
soeurs, on ne peut pas faire de la vie. On ne peut pas faire de la vie. On ne peut pas is a woman that I think so okay, especially about this father, it made it take a boy.
Amen.
Having this cat, brings them to bed. In a part, the woman would be called a Naomi. The Mary after Naomi Harper would be in a game. Naomi Tibu and then Hambe. Uti Uru, oh, putting Naomi and Hambe. Uti Uru. Mama lapho yoba khona nami ngiyoba khona.
Amen.
Nalapho yakhona nami ngiyakhona. Bazalwane ngizama ukuthi njengabantu abasha especially abantu abazoba bomama kusasa. What I mean ngokuba umama angisho ukuthi uzale ngokwenyama kodwa ngisho uzale ngokomoya. Bakuzokufundisa ngizo nokukhuluma ngale ndaba le.
Amen.
Ngoba bona sebazalile nonke njengoba nila nima offspring zabafundi.
Amen.
Alors, vous avez dit que Nani n'avait pas de problème, il n'avait pas de problème. Umtshele ukuthi ma uma ngine inkinga lezi nengikhona ukuyihleba nodade ngoba ngithi sibodade soyithu siyabhayisana sibancane sasinele so kumama bakhona for loko ukuthi uma niya kubo they would die to die. The reason why ngisho njalo ngoba into unayomi into uyiruth ayisho kunayomi ukuthi sinawo siyohlukaniswa ukufa ngokwe-revelation le nto leyo chaza ukuthi unayomi uruth ukuthi kunayomi sinawo sesishadile.
That means uzuthi unkulunkulu wakho yoba unkulunkulu wami. Mele na wabebo mami, nani mele mpege kubo. Therefore, mfunu kuti jenga bosesi, kubegani ni kuwa njikosi. Anga mkulu meba kulu mwaba kusubisensi. Mwaba kiyazwe, mwase nyana leo muwe, evi mwaba nziki, mwase nyana leo muwe. Mwene scripture ke bazalwane, I did sa, mkulu kusipunda wa masini. Sila po, Ecclesiastes chapter 11.
Verse 8 to 9.
Rejoice, O young man, in thy youth, and let thy heart cheer thee in the days of thy youth, and walk in the ways of thine heart, in the sight of thine eyes, but know. It is but know thou that all these things God will bring thee into judgment. Therefore, remove sorrow from thy heart and put away evil from thy flesh, for childhood and youth is vanity. Chapter 12, verse 1. Remember now thy Creator in the days of thy youth, while the evil days come not, nor the days nor the years draw nigh, when thou shalt say, I have no pleasure in them. Actually, must be put as an hour. Mars was around the woods, don't put as an hour. I start as the heart. That must be love as a running Zamuzi. Little Joe Mutomusha. Little Joe Mutomusha. Jabula, who says, and Lukusha Bab. uzipleasure ngayo yonke into oyifunayo esenhlizweni yakho nekubeka inhle emehlweni yakho bese ithi the deeper part ukhumbule ukuthi uNkulunkulu wakho is going to be the one ozokujaja ngalezo zinto zokuzenza. Angithi ngithe angiyibazwana lesiyamotivatana sakufundisana sengiyakhobhubama bazalwane yabona bobaba laphambili loku umholi sekashilo umalume ukuthi indiro labo selithelelwa matayela sekumele kuphakame thina sithathe lapho abagcine khona angazori niyanothiswa kuma-TV bazalwane abantu besifazane bayaphakama and abaphakamiswa ukuthi baningi ngaleyo ndlela kodwa baphakamisa ukuthi banenhliziyo efuna uJehova. Manje kuzoba yinkinga ukuthi uNkulunkulu athi asithembe sonke njengabantwana bakhe kodwa thina njengamadoda angangithi udoda ngisho ngobulili ngikhuluma ngenkambo ye-creation ngokuthi uyamuza uNkulunkulu la uthi rejoice o young men. Makathi young man ukhuluma nathi bazalwane sengiyanifaka nani besifazane mara ngigcike wakhuluma le majiteni ngoba bafethu angasigirwe izinto ezingasiboni sizogirwa izinto ezisibonayo zona ezingaphambi kwethu kodwa ngifuna ukutshela ukuthi ithi ibhayibheli lezinto lezo zinezikhashana izulu siyangishaya bazalwane lithi those things will last for a little while. A while into iqala la iphelele la kodwa uNkulunkulu uzokuthatha from nowhere akubeke somewhere. Kodwa kuzoba yinkinga uma uNkulunkulu azokuthatha somewhere bese uthi Nkosi angisafuni ukuhamba ngawe sengifuna ukuhamba ngami ngoba ekuhambeni kwakho uzolahleka. Angazi nayazi bazo into ekuthiwa yi-navigator. Angithi inkinga yethu ukuthi thina sifuna ukuyi-navigator impilo zethu kanti lapho esilimala khona ngoba bona bobaba nje bahlela phambili asazi bandulephi kodwa akudingakalanga ukuthi sazi bandulephi kumele sifunde kulo kwabakuyiko namuhla. Ngoba inkinga leyo nto leyo ukuthi bengikuphe ebusheni bakho is the same thing that is destroying our youth today.
Amen.
Le nto leyo ukuthi ngithi mina ngiyazi ekubeni ngingazi. I don't need to stand in the fire ekubeni ukuze ngazi ukuthi ngiyo uyashisa. Maba ngitshelile ukuthi kuyashisa, why should I get in? Angabe bazalwane nibala izinto ezihaqayo ziningi. Special abantu abasha. Special thina majida. Majida say